Twemu gambwa Federe twabonye ko hagiye kujaho umugwi ujejwe amatora bwa mbere hoho dushima kubera wa mugwaru hari warumaze kurenza ikiringo kandi twamwe dusemera twerekana yuko umugwa hari warengeje ikiringo hategeje kujaho umugwi mushasha kugira ngo utangure kwitegura murabize yuko bivanye n'aya matora azabagizwe n'intara nshasha makomini mashasha umugwa tegeje kujaho karubwira utangure kwitegura utangure gutegura neza ingene uzokora kuko murabona yuko hari byinshi bizohinduka ureko mu gutwe giyeho bwa mbere turashima ku mazina yagiyeho kwe nta munyamagambwe wacu arimwo nta niwatugishije inama ariko ko ari abarundi kejeje n'intambwe tukabasaba yuko rero bozokorera neza igihugu bakabigenga koko kandi bagatunganya neza amatora azohorikimwe bose ibisigaye nabyo turicatoza neza twumve impande baje bavamwo nimba bavuye mu migambwe nimba bavuye mu mashirahamwe nimba bavuye mu biyebeye imana tumenye iyo baje baturuka tujyanye kumbura n'indi migwi izokurikira yaba iyo mu ntara y'amakomine naha rero uca dusaba neza yuko uyu mugwi rero ugiyeho woshe utangura amanama kumbure n'abo byega bose matora kugira ngo tuvugane ingene hazoshigaho abaserukira uwo mugwi mu ntara mu makomine bahurikwimo bose ko twagiye tubona ko muri kahise mu gihe imigwi yose itarimwo atawamama usanga kumbure hari abaca bigenza uko canke kuriya dusaba yuko rero uwo mugwi wacunyarutse kugira amanama nabo twega byose bajejwe kuri abega iby'amatora maze tukumvikana ingene abazobahurikiye umugwi iserukira umugwi w'amatora mu ntara no makomine bashobora kujyaho kandi bahurikiyemwo bose twasaba yuko batobyigungirana ngo babyikorane ariko byumva mu bajejwe bose mu bijyanye n'abamatora byega kugira ngo kumbure tugire icyizere uyo mugwi.